Ahakoa te angi tūtanga o te pou matakana, ara o te ratonga e whakahaere ana i a whānau ora i tika a Māui. I roto i te kōti teitei i te tīmatanga o te marama nei. Hei tā te tāhuhu rangapū, kei te tatari tonu rātou, kia whakatutuki te mana tū hauora i te whakatau a te kōti me te tuku i ngā raunga hauora Māori kia rātou o te pou matakana. Kei a te Okiwa Mclean, ngā whakamahukitanga o te wā.
He tangata pono ki tāna i kiai. Me te aha tērā te whakahau ki te mana tū hauora.
Now, Mr. Bloomfield knows that we are successful and he continues to sabotage our ability to vaccinate our communities before Christmas. And it's unacceptable.
E tohe tonu ana te ratonga hauora o whānau ora kia tukuna e te mana tū hauora ngā tatauranga o ngā Māori karekau anō kia kanoāra i tia.
He stands up at presses, he tells ministers that he's released information. None has been released to us. None. That's a matter of fact, and we've provided you the lawyer's letters showing it.
Engari nā wai i he kātahi kahe ke atu. Ahakoa te piki tūranga o whānau ora ki rō kōti tērā marama, kua whītiki taua anō kia hoki ki rō kōti hei te 25 o tēnei marama.
By the time we win that case, we're 3 weeks out from Christmas. And even if we get the information then, it's going to make it very difficult because this government will have dropped the gates by then and our vaccinated communities will be free to travel. And it's not our people's fault that their ability to be offered a vaccine has been sabotaged by their own Ministry of Health.
I don't think we're sabotaging anyone from vaccinating more Māori. In fact, we're seeing Māori rates increase by the day, which is great. I think the way that we are releasing data, including to John Tamihere's organisation, is supporting those efforts.
The problem we have is now we need to know who controls the government. Okay, is it an unelected bureaucrat that determines the death rate and the infection rate for Māoris? Because it's going through the roof here.
He take e māharahara nei te minita hauora.
What I do understand is that there's an agreement to release data, but it hasn't been released yet. I still haven't got an explanation as to why the delay, and I am concerned about that too, and I'll be following that up today.
Hei te ahiahi nei huitahi ai te minita hauora ki tana manatū, me kore noa e tau te puehu ki tēnei take. E pai ai tā ngā ratonga Māori pūwero i ngā whānau Māori. Te Okiwa Mclean, te karere.